Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai Boy Tech, Tech for life.
Studio. mzito.